ndikulandireni pano pa Luntha Television mprogramu yathu ya Woyera wa Lero. Lero tu pa 14 June. Muli ndi ine Balonu Mambuye Sister Veronica Ngomba wa chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Kodi Woyera wa Lero ndi ndani? Uyutu ndi Methodius Woyera. Nanga moyo wake unali wotani? Methodius anali tate wa mpingo, kapena kuti patriarch. Iyeyu anali waku Constantinople, ndipo anabadwira banja lina ku Sisile, umutu munali mdziko la Italy. Atamaliza mapunziro ake ku Italy, anaganiza zopita ku Constantinople kuti akatenge udindo uyanganira bwalo. Methodius anali tate wa mpingo, kapena kuti patriarch. Iyeyu anali waku Constantinople, ndipo anabadwira banja lina ku Sisile, mdziko la Italy. Atamaliza mapunziro ake ku Italy, anaganiza zopita ku Constantinople kuti akatenge udindo maka oyanganira bwalo lina lozengera milandu. Atafika kumeneko, anakumana ndi wansembe wina wobindikira, amene anamulimbikitsa pa ntchito yotumikira Mulungu. Iye anaganiza zosia zonse ndikupita kukakhala ku nyumba ina yobindikirirako yotchedwa Chenolakos. Munthawiyi nkuti Leo Armenian akuzunza kwambiri a Kristu, kotero kuti anawaononga. Munthawiyi nkuti Leo Armenian akuzunza kwambiri a Kristu, kotero kuti anawaononga. Munthawiyi nkuti Leo Armenian akuzunza kwambiri a Kristu, kotero kuti anawaononga zinthu zambiri zoyenera maka zimene zinaikidwa malo siyana siyana, ndipo episkopi wa nthawiyi Nesephorus Woyera anathamangitsidwa mdzikolo. Methodius ataona izi, anapita ku Roma kukadziwitsa Papa Pasco. Methodius anakhala komweko mpaka na Leo Armenian atamwalira. Methodius ataona izi, anapita ku Roma kukadziwitsa Papa Pasco I. Methodius anakhala Methodius ataona izi, anapita ku Roma kukadziwitsa Papa Pasco I. Methodius anakhala komweko mpaka na Leo Armenian anamwalira. Mchaka cha 821, Methodius anabwerera ku Constantinople ndi kalata yochokera kwa Papa yomuuza mfumu ya ikulu ya tsopanoyi kuti imubwezerenso Nesephorus pa udindo wake. Chifukwa cha zimenezi, Methodius anagwidwa ndi kutsekeredwa mndende kwa zaka 7. Mfumuyi itamwaliranso, Methodius adabwerera ku nyumba yobindikirira. Posakhalisa pamene Theophilus amene anali mpatriarch anamwalira, Methodius anasankhidwa kukhala patriarch. Iye anayesetsa kubwezeretsa zinthu mmalo mwake osa iye anayisetsa kubwezeretsa zinthu malo osiyana siyana zimene zinaonongeka ndi Lero Armenian. Iye atakhala pa udindowu kwa zaka zinayi anamwalira pa 14 June mchaka cha 847. Methodius siti muiwala chifukwa analemba mabuku maka ofotokoza za Woyera monga Agata, Cosmas, Marina, Damiano ndi Theophinas Woyera. Tinga sinke sinke bwanji za Woyera ameneyo. Kuchokera mumbiri imeneyi ya Methodius Woyera tieni tipunzire kupirira. Maka maka pamene tikugwira ntchito yothandiza kufalitsa mau a Mulungu. Chifukwa ufumu wakumwambatu sitingango utola koma tienera kuvutikira maka posunga malamulo ake. Kwa inu nonse amene munasankha Methodius Woyera kukhala nkhoswe yanu, ife kuno kulunta television tukufunireni zabwino zonse. Munali ndine mbalo wanu mwambuye Sister Veronica Ngomba wa chipani cha Sisters of Charity of Ottawa.